From a bouncing Toyota Stadium, we present the inaugural Toyota Cup at South African Heavyweights. Kindly, a lovely afternoon here in Bloemfontein after a fairly chilly start. The legends of Bloemfontein Celtic and Kaizer Chiefs have set the tone.
Down Jigui Diarra, jersey number 39, the mistake caused by jersey number 12 coming from Kaizer Chiefs. Call him
Palayuna Diamuchane Arbone Kamani, Ashabe Sibit, we have a Yusuf Mart, Ramuela Kamaniki, Megzi, Ingezemili Zengeli, who did the Matimashuna Maria Mitchumin, and what I want to. Push Skorokor, oh, so there, Tengi Tengi Motong, a Tengi Skorokor, Kirkamani in a 200 Kamashamanani Aziz Aki, a 200 Kamani Baiki, the Mexican Genzili Arbore, Divamuka Lokamani, Republic of Congo, in China, Little Pike, Hotel, Little Holo, Ladin, Kaitat in Dagajenu. Clement Mzizo. Arabana kama ne Clement Mzizo. Clement Mzizo mamungaba miyafati. Otana poso mwono papadezo lepili Mzizo. Otuwe iketisa wena kama ne Clement Mzizo. Yao, arabana kama ni yao weromela. Impabahana mromani a Kaizer Chiefs. Kutela hape mromani nilimbutu. Arabana baisa mrao kwa nakamani ishabalala. Weba pala le tata ya one ikokwe. Leka wibula kama ne Kaizer Chiefs mabono re... Ara khale re le teng na papa dintsa Afrika re tsa mosebetsi ka magete. Ba isa Morawi Ibrahim o tle ka barwetsa neng a ka mono Young Africans. O tine ke tsho khale. E le ha ke bua le ba sa fa ke re le ha ke la itlisa bosiu ka tshwalane. Le tla bona motho. Ha se batho ba ileng gore nka bua ka bona ke sa batshepe ho hanga. Ke batho ba o ke ba tshepela mabaka tje. Ke batho ba ke ba tshepela mabaka sa manedi. Mbuthu. Aisha morao kwana go thata ya one ditlhokwe e ka re jwa le wa iphumana go tla batla ba nne ba mo fe gafe gafetsa go tla batla ba nne ba mo neletse yona gafe gafetsa seriti sa ha e setse ba o gutla re bona Yusuf Marti we ba pala le Msimango a Kaizer Chiefs love and peace aba fana ba kutula ba thiwa ka phefeni ka naturena o tsire jwa le ke le ka bakenya papadi ba yotse eng ke ntse ke ba re neketsa ha o batho wa tshelelele ngata-ngata lelele ge leetsengwa re bona ka manethewa ka thata ya one ditlhokwe le ka gore batla ba e bone gore ba tla e sebetsa jwa ngobo a ebile ke gana morena maphala e ne le mtutusi shabalala o teng ka mane estibathibane di ara ka tlhogo e gute gape ka Kaizer Chiefs ga ba ke ba e beya fatshe Kaizer Chiefs ba ka tlhafuna ba ka kgothuma a re bone ka mane Prince Dube a Prince Dube a Prince Dube a re bone ka mane Mzizo
changes from Kaizer Chiefs.
Well, it's a glaring mistake.
But perhaps they'll be four down when the changes come. Aziz Key! Key unlocks Chiefs again.
Now, who gave away this one? Because this was a big pass. It was made for the goalkeeper, but it didn't go directly. Instead, it cut a little bit narrow. And Aziz easily spotted the chance. Now, look at this one.
Zwane.
Oh, Aziz, he's unbelievable.
And that is why he's in such high demand across the continent. Still had work to do, even after receiving that gift.
Well, not the kind of stats that Chiefs would have loved. Yes, losing is one, you know, probability, but you don't want to lose by such a